ni brɛ ni maame tɛkɔ ne baabi
ɔmo nsam pɛ adwuma
ɛmpɛ adwuma na maame ne tɛkɔ ne baabi na ɔka kyerɛ ne sɛ wɔne mene ne pɛ agyapadeɛ fa bra gye agyapadeɛ ɛne ani brɛ deɛ nyɛ asɛnkotoa ana ɛwɛfoɔ ma nso bi ayɛ sɛ
dormat
ayɛ tiatia ɔmo so ɔkyerɛ mu sɛ
ahobraseɛ deɛ ɔne nso wɔ mu tirim
bɔne wɔ ne tirim
sɛ ɔno ɔmo tie ɔmo brɛ ɔmo ho sesa no baa ɔmo tirim adwene no
nso
noɛyɛdifrɛnyɛwɔyɛ ɛne ɛne werɛ fie waka
mpaa
akunafoɔ ma bɛtumi abrɛ ɔmo ho ase bana tirim adwene nso
deɛ
ɛne na brɛ aba wɔɔbɔ no nyɛ pɛ
sa
ne no kosɛkosɛ nyinaa
wɔ
ɛda ntirimr ɛne ɔno nso ɔkɔ no kurom aba ɔtumi ɔbɛba no ne yɛ bɛsiem
ɛnɛtu kwa ba no
yanko
na prɔfa mbatwerɛ sa akyerɛ sɛ ɛmfantefoɔ maa deɛ gyimi gyimi ɛne ɔkɔ no fante ne bɛɛ gyimi a fo ne gyimi no sɛ mfantefoɔ maa gyimi ɔ bɛgyimi no
ana asantefoɔ nso ɛ
asantefoɔ ni brɛ
ne brɛ
ɛne agyapadeɛ pɛ ɔyɛ yi a wodi agorɔ ɛneɛ ne maame tu no fo abɔ abɔsoɔ ne ɔta n'akyi yi agyapadeɛ bra kyi sika fa sika bra pɛ fie bi ɛmfa ni agorɔ ɛne prɔfɛt nsɛm deɛ
ɛnɛ wɔpɔnko kɔma so yɛadom borɔma meka asɛm akyerɛ wo ɛnsatea nyina nyɛ pɛ wɔsɔfo emmanuel badi kɔ bi asɛm a ɔka ɛne prɔfɛt na asɛm a ɔka ɛne sɛ ne teɛ adeɛ baako a memete ho yaw kakraa bi sɛ wɔamfa ebinom ama mu because ɛyɛ suban yɛ ɛwɔ hɔ wɔ nnipa su ne nnipa ban mu na mmom no ne kasa no wɔamfa ebinom obiara no ɛno na ɛyɛ bi a ɛyɛ mfomsoɔ na asɛm no a na wɔreka no ankasa deɛ ɛyɛ nnipa suban a ɛrekɔ so wɔ setena ne
abrabɔ mu
gyimi wɔ hɔ ɛne nyansam hɔ ɛne anibereberiyɛ nso ɛne ahoɔyɛ a nso wɔ hɔ deɛ wɔreka no nyinaa yɛ deɛ ɛrekɔ so ɛwɔ asetena ne abrabɔm ɛwɔ nnipa brɛ su ne yɛ ban mu yɛwɔ obi wɔ nom ne maame bɛtu no fo awareɛ a wokɔ no bɛrima no wɔ sika bɔbɔde apɛ sika bra fie enti wɔ bi nsi da ɛbi asi ɛne ɛwɔ maame bi nso a wɔno nso bɛtu nnipafoɔ yɛ asanteni bɛtu nnipafoɔ awareɛ a wokɔ no kɔbrɛ ho ase ma wo kunu ɛnyɛ agyapadeɛ nti na wokɔ kɔbrɛ ho
ase
enti na wɔsɛ nkane kasɛm wɔde ɛbinom ɛbɛ m ɛno ana me ne mɛtumi akasa fa ho na nasɛm no wɔka ɛno ankasa deɛ ɛmfonsoɔ bi anim yɛwɔ bi wɔ ne suban ano no ɛni wo bi nso wɔ hɔnom a sɛbea so nyɛ ne suban ano
no
yɛwɔ obi a wɔyɛ mfanteni ba a wɔagyimiɛ ɛne ɛwɔ obi a wɔyɛ mfanteni ba a ɔnim
nyansa
enti memeyere nyimi wo nso woyere wɔyɛ mfanteni ɔnyimi enti na wɔsɛ nkasɔfoɔ no prɔfɛt no ɛde ebinom ɛbɛhyɛ wo wɔyɛ no sometimes no sometimes no deɛ yɛa ne yɛmfa nka sɛm ba wɔka sɛ ebinom te saa deɛ a na ɛsɛ ebinom no sometimes ne ɛkɔ sɛ ɛwɔ hɔ a na ɔhunu nyansa ɛwɔ a na nyansa nasa ate kɔ so ahunu ɔwoka sɛ binom nim nyansa ebi nso agyimi a obi na ɔni bɛfuo bɛkɔ asantene nnipa bi a ɔwɔ wiase bi anim sɛ nnipa sɛ bi nim nyansa ebi nso ayɛ dɛn
agyimi
sɛ bi ani bra deɛ ebi nso ne yɛ dɛn
mmeradeɛ
ebinom na ama mu no ɛyɛ kasa mu mfonsoɔ ɛna na ɔno na fɔ wɔamfa ɛno ama mu nti wɔ ghana obi amfa nkyɛ mfantefoɔ mesra momfa nkyɛ yɛ maame no ma santefoɔ nso momfa nkyɛ ahonafoɔ momfa nkyɛ na biribiara to ntwa wɔyɛ awurade ako a ne kasa no a wɔreka no ɔsɔfoɔ biara bɛtumi anya wo obiara bɛtumi afom wom nti momfa nkyɛ na ɔsɛ nka wɔkasa bi no ɛnsa teae onya ɛnyɛ pɛ wei ne subanko deɛ wo nsa wei bɛtumi ɛ wɛntumi nyɛ deɛ wɛbɛyɛ wɛntumi nyɛ wɛntumi nyɛ sɛ ɛmu baako kora firi wabɛm sɛ na wotɛ wo nsa no yɛ dɛn atɔ sini deɛ wɔsɛe ne ntimi nyɛ nti wei no ɛkyerɛ obia ne ne suban ɛwɔ wiase nti sɛ awurade akɔ ne gyanura no nyinaa ɛne ha me wɔ ho ɔwɔ sɛ nka ɔkyerɛkyerɛ m sɛ ne ebinom bɛm ebinom ɛte sɛi ebinom nso ɛte sɛi yɛwɔ maame bi obɛtu ne bafo wokɔ ne sɛi wokɔ ne sɛi wokɔ meyere yɛ mfanteni meware meyere sɛ meyere nnim nyansa nka mabidi deɛ madui mema hwɛm nyame dwuma yɛyɛ yɛbɛyɛ deɛ bɛn a onyankopɔn na meyere yi so maame babis ɔpamboa da kɔ yiado ɔyɛ mfanteni wɔfira pam sɛ woa nawo nso yere firi ɔno so fira pam saa na wagyimi
anaawagyimiwagyimiɔdifɔmpaɛdabɔnyimnyansa papapapapa ne ɔba no wabɔ fufuo ne katenkwa ne apɔnkye ama me a Nadi we are prophet.
So
and the answer.
And Tinam Snow Sank Kodi a binum
binum bashaw.
Meme yri and fantini batin hame. In himself, Mimi ya radiakwa, metinia kasabra manobe fum. Nadi was and kam kasha mas and minya day menka.
Yes.
And a bit to nipa be we are say.
Yes.
It must say, young fanche. Na asem fana sem
nyamisha nation prophet
mesre wo bia amfanche enu ntini sane awurade akwa ne kan ye no eye binim suban
binim suban
enye binim abraba wo mo bo
that's right
ya wo mo de sanka ni cha wo mo ma ebie ni briade
yes
bi bie ni wo be ye ye ni pape
oh
wo bi wo so wo mo bi sidi kra ne ni bre
oh
master obi wo asa eni bre bre ne wo it is death enye ni panyina enye santi
wati
awiem sa common sa de ye beche obi ni sore wada de chepe ni wati vie na ni ku ni ebre
puti
mi fa sa wo ba ni metutu obi o ti joma enso tobo no
ho oh oh oh
itina msina wo sem ko di binom
ya mission prophet
ebeche ni
kasemi ni na di fo obi
no ana aye mani biya no mu hundi wo munye enye santi fo nya na osuba te sa enye mfanti fo nya na ejemi awurade akwa na nafo me ni wure fi ye kasem wa wure fi na wo sem ko de sa san beche wo ma entwa so bi na se ne be ya asudie ba o ba
him
mi se nsha di mo bia ntimo obi mfra ni se na so fo se dia bi yetwem awurade nsha obi a we ya onyame ma kire mu no asante fo gana me mi ya asante fo asante a chem me bi asante ni complete me menu me nu ya ma no e ya asante fo
eno kre
me wo ma a wo ya asante fo ye me nu ya ma no o mo ya asante fo me yire nso ye mfantini
fantini
e ze nyam kopo ni pa bi be so dia ti asem ya enka ye me pa mais so me kasa me soreti anso meti ma soreti abat e ye kasa mu awrefre
yes
na o se nko de be sha wo ana se wan fama eno nkyere se ye ntwetwe no hane ha ye mfani die o nyankopon nipa ne fama no na so die mra o ma yim awrani sha wo bia inti mesre o ma yim mpani fo ye mfanche e dia na o ka fa
o difo assembly na wawie ni nyina aka ya me shira prophet na awrani nyo kase ye e ye kasa ba akope eno na prophet aka e bi nom because ye nkasa mu emfan aim for you be a year they are save you savvy your walk I'm gonna need baby and yet I'm gonna see how I'm familiar and yes I'm put to what there's me three mono would you agree for you be sumo and you will go on so what savvy I'm gonna see how there's one in the tree you were sent any baby or a juma it being soon page you man now my back over social media but all yenu wo kekatira ne ba wa bra wo kwa ware ye
eno ne ye concert yi nanso ni mu a ono so tu ne ba fo so kwa ware sai ya concert yo sai ye die benyo sai ya concert yo sai ye die benyo eno so eyi obi suban ya wodi cha ne yiri kwan wodi cha ne ba kwan e ma ne kwa ware ye wodi cha ne ba kwan ma ne kwa ware ye eno tinam se Reverend Beduko bi ne wo senka wakase ebinum abrapo ebinum supan na sa wakase mi general wo biara eno ene emwa na kakra okay yes
police biaba super cha
nana
nana jebema
yanko
hello
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 Mammy,
Shed up and throw two a pump or so. Near Yinny Semsica.
prophet.
Ababa wa baba ko record won won kasa ne maami e de be modi for him maami obekoto ho no do se menyew
che
me do se menyew che
oh
me maami se me hu a me ni yi me hu
oh
me nya ye niam bia obepe me na obefa me na me o fa me pe me kasa menyem na me nyi sika kase emfiri ho
oh
me hu radio for ne oba na ga na kasa na record won won ne maami de bre
mo ne maami
enti na me kasa won kase bi no on kase bi no
obata mi so nya sa
na yesu ban ye wo ma ni bi so
yes
wo ni pem bebre so ani ye wo fantini ba wa che de jim ye pa wo wi ase ani ye wo fantini ba so woni mi nya sa adi ye djuma
onra ni ba boni woni trim
wo onra ni ba wo bre ne ho asise dana wata ba na ni kuse kuse nyina wo ntima aye boni nko a ansa na be hunu no
na
wa wie
on kase ni
ya wo bi nsua wo ye mfantini ba nrani ba wo ye di stones na adwempa nsua dai
ewo ni tri ewo ho
nti wo sofo wo bedu ko bi reverend what seminar wo kan ye no eye wo nyame de pese wo tu e ma eni ni patoto an trap na fo nanso no osanka wo di nanso ebinom e ba kasa ni na mesre gana fo bi wo se eye kasa mu awre fre ya wo kasa mu awre fre wo ho wo wo kan se mon se na wure fi so be kan wo ya be shem aha enti no mon fanche asante emfante trabu bia emfanche na wo ya urade akoa na o nyankopon e ma no to na djuma po di a shem sa so urade isra obi a wudi atem bia ne wo babo pambo makasa obi a nya atem bia